www.mrbvibes.com, the home of Malawian vibes.
Yeah, King Waxy.
Zama teti sana iwale apa mukuti zimulila sowale sindi kudziwa ngati misonzinga kati koma ifantangwe gwila seninga ikangantenanga lelo malilo mawaso malilo ase ifai yanola mipaliro ikuthamanga heve ili paliwilo pano kukangoja anthu akuyang'ana paliwilo ndumangomvera kutali kuti ziyanthu zimatuwais lelo zili pamphuno mwatinali basi ya matuwas koma tuwale anaboleza pompano mafrusa hard working yake aje nani tsopano asewale mesa matili siye zoyambana chaka chamawa tiambe zopambana mesa umati ndiwe acharume nde walola bwanji kuti anthu siwa chisoni chialume mwatipatsa pleasure mwatipatsa mbuku mukagona kuchile mesa munali ndi rumu pompano pompano mumavekedwa ufumu ndeti muveka ndani mene mwachoka inumu wandiluwitsa jango ndendigwire mtengo wanji sindikuvetsa anthuwa akuyankhulanji umedziwa mvule kagwa kuchuluka zolira usani mundendele basi kemu ya
kaleta iwala ifa ifa singati iwale lelo ya mutenga mbale wana kakaleta iwala ifa ifa singati iwale lelo ya mutenga mbale
www.mrbvibes.com, the home of Malawian vibes.